Gopaga Mamda, social worker or Sebenzanga and Duana, about Kapa Zelege in Jalunganaka life.
I'm trying to pay some color about what you call a treatment fatigue. And Abanda Baninzi, as you did mention, I remember us having a conversation about this. You did mention in Dubana, Kuma Kukabanda Abakala a treatment, and then Abantu ba decide. But before we do that, what is treatment fatigue?
A treatment fatigue kuma kukuyeka ukuthatha amachiza okanye amayeza ayenzeki only kubantu abathatha iARVs indokuyeka kwe treatment nabantu abathatha any chronic treatment bahambe bayeke athi umuntu hayi ndiye ndadinwa hayi wethu I decided to make a 30 break.
So
this might be your next point.
No, it's fine.
This is a lifetime commitment treatment. For example, any chronic medication, but abantu along the way, udibane naye engasafuni. Ufumanise ubana akasafuni kwalo treatment, hayi ndidiniwe, ndiyendazi niki break, iyandidina mna into yotya ipilisi every day. So ufumanise ubana along the way, uyayiyeka. So ndifuna ukuthi kubaphulaphuli beVCR especially the Christian region, yeah. Because that's where the problem is, yena adherence to treatment, be it ARVs or any chronic treatment or medication umuntu ayithatha. Ndiyafuna ukuthi into yobana bethunana xa ngaba uyiqala itreatment ayiyekwa, especially abantu be-ARVs, because kubakho ezi zinto sithi zi-opportunistic infection. Ufumanise uba ukuyiyeka kwakho itreatment uzawuthathwa yi-TB, uthathwe zinyumonia, kube kuninzi, uve kusithiwa umntu uyagula, kanti umntu otyi-ARVs mntanasekhaya ugula normally njengaye nabana uba ne-fever, but once uyiyeka itreatment yakho mntanasekhaya ziyaqala ke ngoku iingxaki zibe khona. Uve kuthiwa hayi mntanasekhaya uleqiswe esibhedlele because kubi, uyatyatyaza kuninzi zizifo ezifo endizimenshinayo ndithi ngamangenela. So ndiyacebisa futhi ke naye nabani, because abantu aba on chronic medication, umntu otya itreatment i-high blood pressure, ukuyiyeka kwakho mntasekhaya into ingerufini i-high blood pressure yakho, nto leyo engakhokelela into yobana mawube uzawuba ne-stroke. So ukuba ngaba utya i-chronic medication, thatha itreatment yakho mntanasekhaya, ubuye azive into yoba udiniwe apha endleleni, khawuqutha iipilisi zakho uphinde pha emtholampilo apho wawinikwe khona itreatment. Uzawuqaliswa khona ukhunjuzwe into yobana why are you taking this treatment, uza kwenziwa counseling, lento nithi lululeko lwengqondo. Uboniswa into yobana jonga xa uyeka, this is what is going to happen. Imagine uyeka itreatment sele intsholongwane yakho i-virally suppressed. Ukuyeka kwakho iphinde into ingerufini mntanasekhaya, ugule ube nazo zonke izinto ezilapha phandle.
Before I leave Queenstown, ndiyohlala ecala, I was a gym bunny. Yeah, yes. So but can figure kala, I had to adapt to a situation ya payana na yeko gym. And then the minute uyeka uchima, you gain your weight.
Yes.
Ndiyafuna ke ngoku, reason why I'm making this example, because ndifuna at least even if there is someone ongacacelwa. And uyayitya i-treatment, you are diagnosed ba okay, unesifo samathambo, unesifo whatever, yes, if you are HIV positive, and then you take a treatment. And then 3 years down the line, you decide ukuyeka treatment because of udiniwe. You understand? What are the dangers of ukuqala a treatment and then uphinde uyeke?
Yabona ke chuma, ndizawuya ngqo straight to HIV. U-HIV sithandwa sam uyayithatha le treatment uyinikiwe, uyitye sikuncome futhi sikubamba ayijonga wenza kakuhle, uyapasiswa nasekliniki ude unikwe laa nto kuthiwa uyadikhentwa, that is uyakwazi uyothatha itreatment mhlawumbi to i-external pick up point, ne? Mhlawumbi uzayithatha kwezi ndawo zilapha edolophini, ndingadange ndizibize koogqirha mhlawumbi, because bakhona noogqirha abakwazi into yobana uyeke uquqe ekliniki, but uyikwazi uyothatha itreatment yakho kwezi ndawo zingaphandle without you going to the clinic every month to collect medication. So ufumanise uba ngoku siyakuncoma but uthi apha endleleni ndidiniwe. Ukudinwa kwakho ke kwintsholongwane kagawulayo mntasekhaya, the minute uyiyeka itreatment yakho iyaqala ingxaki, because laa ntsholongwane ubuyicinezela ivuka iindlongondlongo ngoku, because kaloku uyayibona uba ifana nespring intsholongwane kagawulayo. Ndiye ndicacise kanjalo, yasibona ispring xa uspresile uthusiyeka kwakho sibe sibheke phezulu injalo ke intsholongwane kagawulayo uthwapho iyeke khona isuke emntana sekhaya intingi bheke rufini ugule ube nayo yonke lento besendimentionile apha ngenhla so ubungozi bokuyeka itreatment into ba uzawugula into ubungakade unayo ube ne pneumonia ube ne TB as besendimentionile before so ukuyeka kwakho zasiba ubeka ubomi bakho emngciphekweni and abantu abaninzi bathi xa beyeka itreatment ufuma siba ngoku uba reckless nalapha kwi behavior yakhe athe bekade ngumuntu obezikhathalele eziqoqoshile ufuma siba ngoku sesiye groovini akasasele nezopilisi kanti ndiye ndithi xa usiya kwi groove nginye ipilisi zakho ufuma siba uya kwi groove akakondomize kuningi kuningi adibane nomuntu ozawube nentsholongwane ibingatreatwa ne adibane nomuntu obe positive engatyikwa treatment bear in mind uyiyekile uve kusithwa umuntu una 1000 million copies zentsholongwane apha egazini lakhe because kaloku akasuppress ngoku akasangu yanga lamuntu obe responsible ezaziba ngexesha elithile funeka ngithathe imedication yami so ibubungozi obuphindaphinde naye empilweni yakho ke ngoku xa ungayithatha itreatment yakho so ndiyafuna ukutsho xa umuntu bana xa uyiyeka mntana sekhaya zazi into bana ke ngoku wena uready noma singcwabane wakho because into ezawulandela uzawufa
let's talk about side effects ke ngoku to someone okay ndiyekile phemi itreatment but ke ngoku ndiyafuna ubuyela kuyo but ndoyika i-side effects mhlawumbi so ithini ziyafana phemi nezibendi zi-experience ngelakho sebe ndiyiqala itreatment because it's more like ngoku ndiyayiqala itreatment was from the beginning so can you take us through that
Kuma xa ngaba iARVs uye waziyeka ufuna ubuyele etreatment andiphindela back to eclinic into ye ibe yingxaki ke is that uthi iARVs mosizizine lines ne uba ku first line regiment ube ku second line regiment because kalongoku uzawubuya what's this ubuya sele iresistant intsholongwane and awuzobuya unikwe zapilisi buzinikwa uzawubuya utshintshwe ngokunikwa second line kubona uqale ukuchekisha ku Salu gazi kujong okay asana ukwazumnika le treatment ebeyitya kufuneka utshintshiwe ufakwe ku second line so ndiyacebisa ke mntase khaya intobana before uthi hayi ndandinazo ndandiziyekile uzikubhulule phansi kwebed because most clients that I come across ufuma sibasana wayenazo wazipaksha wadinwa kuma nezikoleka so umhle ufuna ukuphindela uvela zikhuphe phansi kwebed aziginye sithandwa sam before wenze loo nto yoba ukhuphe ipilisi zakho uqhubekeke khawuqala eclinic uzokwazi ukutshekishwa kubona intoba intsholongwane ingakanani egazini lakho before ube utya ezi because kusengenza ngoba utya ipilisi kufamba usaziyitya ngoku so ufakwa ku second line utshintshwe treatment kukho into engu first line second line regiment so usengenza ngoba awusa qualify for u first line so kufamba utya second line regiment
Pam singayithetha singancukela kude kuse unfortunately ngenxa yexesha kuzafuneka siyivalile but before ndikuyeke do you have anything you would like to say from someone oyiyekileyo I treatment
Into endizayithetha kumntu oyeke itreatment we have got what we call welcome back campaign. U-welcome back campaign yintoni samkela naye nabani owayeyiyekile itreatment okanye ofuna ukubuyela etreatmentini asikubuzi mabali asikubuzi matyala mntanasekhaya asibuzi noba kwakutheni kwangathini uba uthi ufuna ukubuyela etreatmentini phinda emtholampilo mntanasekhaya uba ngaba ubaleka into yobana uzawungxoliswa kule ndawo uwawuthatha kuyo ufuna uya kwenye indawo you are allowed to do that iya ekliniki ufike uchaze ubabethu unana ndandikhe ndaziki i-ARVs futhi ndifuna ukubuyela treatment in uzonika itreatment mntana sekhaya especially kubantu abaza uzodibana nabo benxebe ezimpahla ndidlanga ukuzinxeba yapha eclinic umqwethe egxini uthe wethu ndinalambandela wam ndandiwutya apha abanye bayayihlonipha ke ulaqa wakho mntana sekhaya sifuna uphinde ulaqaze once a day okanye ebusuku okanye ekuseni pilisi zakho mntana sekhaya sizifuna kuwemzimbeni because sifuna abantu abahealthy xa uHIV positive usithi treatment yakho ngendlela right uba healthy uphila normal life just like anyone
Pam, masibulele wethu ngexesha lakho, benemini manje.